Say we obi a follow social media, only say and say social media na so aye rough and smooth. Aye osu be mpa consider 2AJ Gospel House Royal Mary and say say be pray na ekoso. Na Sunday twa mu yi. Ye nyina ekoshi a waso dan ba kum. O kumase atonsu. Ne ku wi a kire no. Na akoye police case ewo Asqua police station. Adese hun sem bebrebe. Na Royal Mary a reply owusu be mpa. Ye. Royal Mary wa reply owusu be mpa we no enye kasakasa bia debi. Aye nyansa reply. Ne reply no de afonwom to so owusu be mpa uti anwum ye koma ona sem wudi sem no social media no so. Royal Mary oni time oba be video bia da ba be reply o. Anwum to we ne de reply o. Ebusua for Royal Mary video we. Ma hwe hu se tumi wo. Ebia unya hwe video no nya to base mame udi tie hu nsem no utie nsem no nyina wiya video ya mi yei obeti ase ye hwe video ne mra ma sam pam pam ku afi wenu mu mra in ku kwa jimbia free wu tri kare chicha se fama okirana ne tie bia ra obedi nkuni ma sam pam pam ku afi wenu mu mra in kuku aje bia free utri mara chicha sem fama okirana ne tie biara ubedi nkuni ni ama bebre betime chicha wakwe oya ya re ebetime chicha wakwe utra nye ye pa mani nyabebo lina
Sadia would be a man, you would say. Oh,